Ubuhle benkolo ye Islam uvela ku Allah umdali wethu lo Islam indlela yaba profeti bonke Ubuhle be Islam bubonakala enhlizweni sisebenzela umdali womhlaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ukthula nasibuzisa mdali mazibikunina nonke alhamdulillah uhleli lekhaya ke noBaba Moulana Habeeb Milanzi la kwa Deen TV alhamdulillah simbonga umvili nqangi ngaso sonke isikhathi asiphe sona inshallah njengoba namhlanje ngishilo cha angihambi ngedwa namhlanje ngihamba nezivakashi ubhuti ozosibika imvelaphi yakhe ukuthi uvelaphi nanokuthi wenzani esikhathini samanje inshallah kodwa angeke ngize ngiqhubeke namhlanje sizokhuluma ukuthi umuntu engagimbi uma ngabedla inshallah uma ubudla nje kunendlela ekumele udle ngayo inshallah ihloko sethu yosanamhlanje ukuthi ukudla kubaleka ngani inshallah ngizocela nje ukuthi sivakashe mhlawumbe siyibike. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuqala nje ukubonga ukuthi ke nize ning invite ngibe ehleleni leni namhlanje igama lami uHamza Muleleki indodana ka babo Umar Muleleki. Yebo ngingathandi ukuzibika ukuthi ngiyisikola umuntu ofundayo udokumentayo ubhalayo izinto abantu abangasayinakile ezibalikelile ngoba namhlanje abantu bayagula abantu abenzi kahle kuningo okungenzeki kahle from kulwazi sesalahle elwalukhona emandulo abantu abalidingayo namhlanje so ngibe umuntu oyibuzayo olangazelela ulwazi and then kulokho ke ummangazayo ngerelevance yenkinga esiyibonayo namhlanje ngiyathanda ukubhala ngazo ke ngibuyise ke so that abantu bayothanda ukusizakala ngokuzalwa ke ngumuntu wazalelwa kwaMashu ngakhulela khona and ngayithola sengigogoli sengihamba kodwa enhlezi lokho ekuhamba kufike ukuthi phela kambe le ngazalelwa khona kumele ngibuye ngibuyele khona kwi origin yami. Yabo ngingayibeka kanjalo kodwa ke nje ngibungile ukuthi ningimeme la ekhaya.
Nama ngizobuza nje mhlawumbe uqala ukuthi mhlawumbe okwamanje yini nje mhlawumbe ubhuti ayenza nje the current
khona izinto sometimes uma umuntu mhlawumbe lethe njengomsebenzi ngoba sike sithi ke umuntu ufuna umsebenzi noma uyasebenza lokho ngingikubeka eceleni ngoba wonke umuntu engakwenza lokho kodwa masoba nezinye izinto ke eziyiduty ke amongst abantu bakamdali so yikona ke engizothanda ukuthi ngikubeke etafuleni namhlanje nge uma nginesikhathi ngeke ngibe umuntu ofundayo and then ekufundeni kwami ke ngizameke ukuhlanganisa ke different authors nama scholars akhona and make up a case yento abantu abangasayiboni irelevance yayo namhlanje njengokudla noma sithi sama Muslims noma ngathi ke khona umuntu oyiChristian eBhayibhelini kunezinto la abagwema khona ukuthi ke ungenzi kanje ungadli kanjena iba kanjena ungenzi kanje ngekwe diet kodwa sesiya neglect ngokweIslam khona ama hadith khona even nama sura agwemayo ukuthi kungenzi kanje kodwa uthola ukuthi zikhona lezi zincwadi kodwa siyay neglect so ngeke ngibe umuntu ke ongafuna ukuneglect lokho kubalekile ekumele kube siphila ngakho so ngeke ngibe umuntu okufundayo ke okhuluma nabantu oba addressayo ozamayo ukubhala ebafundise in different forms from poetry to writing to video different things so ikona ke ngikwenzayo ngesikhathi
no alhamdulillah mhlawumbe nje sizoqala ukuthi umvili nqangi phela yazi ukuthi nje wasama muslims siqala ukuthi umvili nqangi uthini iqala before inkulumo siqhubeke nayo ngoba uyena phela uthi umvili nqangi fa intanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul uma benini inkinga entweni buyelani kumvili nqangi no nomprophet Muhammad ukuthula makube kuwe so nje mhlawumbe nje ihloko sana sasanamhlanje sikhuluma ngokudla ngithi ngizobuye before nje ngiqala nje ukubaleka usizoqala from kuyona iQuran usicela usi yale nje kuthenini ukubaleka kokudla njalo
lana ku sura al-Baqarah khona iverse ethi umdali oh man eat lawful and good things izinto ezigood nezilungileyo nezilawful zale zinto eziqhamuka emhlabathini ezivumilekile and ezigood eziqhamuka emhlabathini so uma sithatha lokho ke sifaka u full stop singayifaki nekhoma sifaka u full stop ezigood namhlanje ke uzothola umuntu uzo sweet yeah angisasho ukuthi noma emdala ungayingane kunga umuntu omdala kodwa ke edlu sweet umuntu uyobheka lo sweet udlelana ngobani if sabantu ke abane reasoning ngoba sifana njengeyilwane sinabantu abane reasoning yini benefit ozoyithola kulo sweeti akulutho kaphandle ukuthi ke uzoba umuntu njengenkomo busy lokhu uyahlafuna nje uyahlafuna uzobula amazinyo and ugcina usuneyisini and at the end uzoba nesifo sikashukela isifo sikashukela amehla azobe engasasebenzi kahle une arthritis o bazokunqamula unyawo noma ingalo because isifo sikashukela siyinkinga namhlanje and ubona umuntu usayaqhaqhazela ngoba ushukela wakhe uphansi noma uphezulu sekuyinkinga yabo so kunento ekanjalo ukuthi umdali ke izinto ezilawful and good yabo uthola ukuthi umuntu uphuza cool drink yiphi into egood ekuyona leyo nto leyo ngoba uzothi hayi lento ayinayo ingulube ayinayo utshwala it's lawful kodwa ke is it good in yabo so ngibe umuntu ukume funda ke ngizama ukuapply ke understanding ezweni likamdali so that ke ngizoyithola ngenza kahle ngoba ngiyathanda ukufika kumnyaka ngina 90 ngibe ngisakwazi ukudlala ibhola kina 90 ngoba lokho kuyenzeka ukukhohlwa namhlanje kuassociate nokuba mdala hayi ugula kanti ukukhohlwa kuassociate nokugula ngesingamo uma sengunderstand ngoba ukudle sekudlayo njengoba ke isikhathi sakhona ke sizokuhlakaza so that people understand ukuthi uguga kona ugula kodwa ke uguga ukuhamba kwe age kodwa ke ukugula noguga are two separate conditions kodwa ibanga ukudla namhlanje yabo and then again khona ke ihadithi umprofeti athi isisu siyindlu yezifo and the abstinence which means ukugwema ukuthi ungabi busy ube umuntu olokho ephosile is the cure and uthi make that your custom enza ukugwema ukudla ke njalo kube isiko lakho that should be your custom and Elijah Muhammad khona enye into kwenye talk yakhe engagcine nginota down uthi if fasting ingalapha izifo where million and billions of pills angeke eze iwalaphi ngoba the more udla amaphilisi the more uqubuka okunye uthole linye iphilisi okuvala okunye nokunye nokunye and khona omunye oyisikola wathi enza ukudla kwakho kube umuthi wakho kodwa if ungakwenzi lokho umuthi kuzoba ukudla kwakho yabo so izinto ekanjalo ke kumele sizibheke if uye eBhayibhelini lapha abantwana kaBaIsrael bakhuzwa umprophet uMose ukuthi abayeke yeast umuya kumanye amaverse lapha kuma Psalms namanye amaverse akhona uzothola iBhayibheli lithi uma umuntu ohalayo ngcono ubeke lawo mess uqede ngelife yakho uma umuntu of appetite enye verse eBhayibhelini kuze kuthiwa lapha uzu ubhasobe ukudla komuntu ocebileyo because it is very deceptive into enwa kamnandi kodwa engakuphathele lutho when it comes to impilo e right uyabo ngoba manje ngithi njengoba ngiza nawo lama verse ngenzela ukuthi kube iyona foundation yenkulumo yethu uyabo show yeast iyingozi ukudla komuntu ocebileyo nokudla ukuzwa ekunwa kamnandi kuyacwebezela yama restaurant exactly kodwa ke kugcwele ukufa ngoba bathi ke it's very deceptive it's harmful and very deceptive yabo so yeast uhala ukudla okulawful and good ukabstain is also very good and uthi umprofeti ke kwenye hadith the lesser food the lesser sin yabo so if udla kancane and ke angeke ube umuntu owonayo ngobani uma siunderstand ukudla isisu sila and the sexual appetite is in the same area uma ungakwazi ukuzibamba ekudleni azi ukuthi ke ne sexual appetite izobishaya phezulu yabo so uma ke kuthiwa ke umfana uma esezizwe ukuthi usesimeni ukuthi ke ethathe unkosikazi kodwa inga afford ke kuthiwa ngcina ufast ngoba bayazi ukuthi ke lo faster leyo energy leyo elana nayo izogoba ngoba it's in the same part abanye ke bathi ama chakra ama energy centers ekhona elana abanye bazochazela ngezinye indlela ezahlukahlukile kodwa ke say understand from yabo say understand from iQuran ukuthi ke uma usuzibonisa umdala kodwa ke manje ke uzibona ukuthi uzogcina usoyithola usesonweni ngezina bathi ngcina ufast ngoba lo faster leyo nto so ugoba leyo sexual appetite why ukudla kuhambiselana nalokho it's because we area eyodwa
Wana ngiyakuzwa mfethu cha khona oyishilo la eqaleni ngicela ukuthi ngivithe ukubuyisela nje emuva ukhulume nge ngo drink ngisacela nje ukuthi unginyale kahle ukuthi drinking ngoba phela baningi abawuphuza and futhi baningi abawuthanda ngoba phela abanye bazothi uyihalal so mina ngisacela usichazele kahle ukuthi okubaleni ukuthi u drink uvumelekile uvumeleke kanjani noma uvumelela uvumele kanjani sha
yebo Bismillah. Kule ndaba le drink, uma sifunda ke I surah al-Baqara le the first verse engiquotile kwi Quran, lo mdala ethi idla idla uphuze from kwizinto e lawful and good kulezi eziqhamuka emhlabathini, eziqhamuka from the earth. So manje ke lawful and good. So ukuba lawful ibalance yakho na is goodness. So manje ke uma ukhuluma nge cool drink, umzimba udalwe ukuthi uthathe I oxygen. Amanzi ay oxygen ane oxygen uthu hydrogen and oxygen umoya ay oxygen umqondo udinga ioxygen ama cells akho adinga ioxygen so I existence yethu ukuze sikwazi uku maintain ay oxygen I carbon siyayikhipha I carbon siyayisuza I'm sorry to say that kodwa ke yi reject ngobani ilokho ungasakudingi manje umuzwa kwe cool drink ke I carbonated water amanzi abolile amanzi ay carbon dioxide
futhi ochaza ukuthi mhlawumbe bayakhenga amanzi abolile
abathatha amanzi abolile And ngoba uthola history ayi cool drink kwane reservoir yamanzi abolile le kungazi ukuthi bazowa dispose kephi kanjani omunye umlungu wathi hayi mina ngiyazi lento ukuthi ngizoyenzani ngoba leyo waste uma engase ifake ama acid uma phezulu kokubola kwayo faka ama acid faka ushukela ha uziyasha sekumnandi and abantu ke bazanywa ke ukuthi ke beyifakwe lento namhlanje umuntu uma enqanyiwe uncamela ujuice lo imitation uthi utabheke orange but 0% orange yini lo ephuzayo so kuhle ukuthi uma uthenga ijuice ubheke yini leyo uma kuthiwa 20% u 80% yini azi ukuthi ke akuyona ijuice ama chemicals azoshotnisha lifespan yethu i drink singaboycotta leya ngoba leyi support ikhoze ongahamselani nayo ukuqanjwe enye company kodwa ke kusaye into eyodwa ebolile so manje ukumdala uma ethi idla okugood yabo manje angazi ke as amakholwa singasho kanjani ukuthi ke lento ilawful ukuthi uyiphuze ingekho good I reasoning I hikma I wisdom ike lapho ngoba I carbon e reject umzimba uyiphuza uyibhodla lento uyayiphuza wena lokhu igxisha umzimba uthi hayibo lento angiyifuni and umuthi uyabheka I dinu fitra which means ke imigomo yemvelo which is Islam ayikho kwi fitra leyo nto it's outside imigomo yemvelo ngoba imvelo ithi ke donsa umoya ukhiphe I carbon wena ngemali yakho udonsa I carbon and ukhiphe I carbon ingakho umuntu ephethwa abantu kwethuthu umuntu uphathwa ikhandi lingapheli ngoba I oxygen ayikho ingakho singasakwazi ukucabanga njengama scholars aqala ayenza izinto ezamangaza umhlaba ngeke sifike kule level ifise abantu be drink sabantu bama imitation kokudla ngemali zethu sabantu bama restaurant konke lokho ke has no benefit even nokudla ama seasonings lawa khona kula ma seasonings amnandi from different companies ane MSG it depletes oxygen emzimbeni ngobani if umuntu of appetite iBhayibheli lithi ibeka la umess so manje ke lezi zinto zimnandi kodwa ke manje ke zibulala umqondo zibulala ne health yakho 60 years namhlanje sekuthiwa uma usuna 40 to 60 years it's normal ukuba ne prostate cancer why ngobani uma usukhipha umchamo kwi prostate yakho isi messed up ama chemical konakele
ekuthenini ke say for instance mina ngithanda kakhulu drink and khona umunye umuntu uncle wami engumjwayele ubu phuza u drink in such a way ukuthi bese phuza amaphilisi kwenziwa I grandpa kwenziwa kuse kwenziwa yini ke lokho
angithi njoba ngisho ukuthi carbon umzimba ufuna oxygen umqondo ufuna oxygen igazi uyi oxygen ama cells akhe oxygen ithingi kudobelele sithombe 7 years from now to 10 years from now wonke ama body cells akazobe sefile kuzobe sekhona amasha I renewal afa wonke kancane kancane 7 years later uzobe ungasanje kodwa ke lawa a replacer lawa zobe sefile ayazama ukubamba I form yabo ngokwama features yale nto owuyiyona 7 years ago kuze kuthiwa hey uyazi yayo usukhulile angithi haw hey yazi angisakuboni so loyo ka ashintshile abanye ka shintsha kancane i shift manje ke i cancer ke iza kanjani i cancer ogula kuza kanjani uma efa lo ma body cells idla kahle khona uzowa renew ake ngamanye a right for wena ukuthi noma una 90 njoba ngithi ngifuna uba na 90 ibe ngisa umuntu odlala ibhola so that ke uma efa lawa ngwa replace nga right uma efa ngwa replace nga lokho good as much as kulawful kodwa ku good yabo so manje ke i cancer ke iba isilonda singapholi ngoba ingane izalwa njengana namhlanje khona ingane ezina 13 kodwa ke usene sigaxa ebeleni unesigaxa lapha nalapha nabanye bayagula because soloko umzali ekhulele wayedlo bhamfoqo yeah ephuza ke oma drink enza zonke izinto ezingekho right ngokwe diet ingane izalwe ithengelwe ice cream ininikezwe yonke into e very unlawful sometimes ayinankinga ngokwe law kodwa ke manje ayikho right yabo so angeke sithi ki haram but ke ayikho right which makes it haram egcineni ngoba phela ngithi uyazi nawe ama haram standards sesibheka ngengulube nangotshwala kuze siyikhiphe kodwa ke manje ke uala efethi ke also what is good then igamele ke nakho sikufake ukuthi hey lokhu ke it's not permissible so manje lo phathwa ikhanda lo phathwa isigaxa azi ukuthi ke u replace ama brain cells akhe u replace konke okwakhe ngalokho okudeplete ilife yakhe kanye ne oxygen ke ethathwa umqondo usukungekho kulento ayiphuza njalo uthi izikhokha ukuthi which is ngoba ngifuna ukusho ibrand ethi yabo ngoba konke seku wrong yabo yeke kodwa ke konke ku wrong uthola ukuthi ke ayikho enough oxygen intake ngoba amanzi awaphuza awangcolisa kumele umfakile ijuice kumele umnike cold drink so lo uzohlezi iphethwe ikhanda ngoba ayikho oxygen eyanele ayitholayo
manje awungitshele ke say for instance ke unengane wena and udla wonke sesenze ukubiza ngokungcola phela uyakudla uya kuma restaurant uyakhipha ubabayi noma abanye phela omama sebe no abanye omama abathana nabo uNkulunkulu asivikele kodwa kubalekile ukuthi ngiyadla mina and ngithola inga ngiyamitha and ngihambe ngidla yonke lento ibalayo ukuthi iyamosha uchaza ukuthi umthelelo uyayithelela enganeni bese iphuma leyo ngane iwusigadlamba
into engayisho ubaba nawo na umthelelo ngoba ispam sakho kumele wenze show ukuthi ispam sakho si healthy na so siba healthy kanjani ngoba isifo sika baba mhlawumbe lethe ubaba ukhubazekile lokho kungaba kanjalo also life yengane kube ufuzo so uqale ispam in sakho idla okuright to make a healthy spam so no mama ke naye ke uma ke esedla right then nalo ebedla right then kuhle ngentando kamdala ngoba egcineni imile sigoqe ngomkhuleko sibe siqale ngomkhuleko ezimanje ziyothenga naloko kudla ungene emakethe ushaye umkhuleko uma usuphuma nakho uyambonga umdali uma usuqoba lapha ucela umdali uma sesidla sicela umdali uma sesiqeda sivala ngaye umdali so leso spam asibe ke spam as healthy and as much as ike ingane ke uma umzali esekhulelwe mele edluke udlu right ngobani kunezinye ingane ngoba abazali baba ne cancer nayo ibe ne cancer ngobani lokho kuyadlulela phezulu kwalokho ke ebezohlangabezwa i diet e wrong le yabangela lo mama ukuthi eze ebe ne cancer so manje ke ingakho ke ngikhala kakhulu ukuthi ama seasonings lawa abantu abawathandayo usawuthi right usawuthi isi salt iyona engayiprefera as a seasoning uma ufuna i seasoning ithola ugarlic lo powder with no ingredients mina ngeke ngiba against ukudla kunama ingredients uma kubhontshisa ube ubhontshisa angabi nama preservatives leyo nto leyo ke sekuyinkinga ke processiwe kunento ezo preserve lento uthi ingaboli then ke usudla isipoki yabo avoid izinto ezinama chemical ingredient uma ku garlic as a seasoning yakho akube ugarlic lo sa fresh noma lo abawomisayo ube powder kube i ginger kuba o turmeric kuba o thyme i turmeric iyashaya i cancer yabo so kunezinto lezi esinganandisa ngazo ukudla as much as izislapha so manje ngeke ngibe umuntu oke research khona umnyusi sadingibuka namhlanje athe phuza energy drink ngiyashutha uyazi if ithwa udla kahle kuloku udlo write angasekthole khona ama herbs ayimfino njengedandelion udandelion uma kuthiwa which wayizokudla yona each and every day ngiyakutshela ungalala for an hour ube ne energy throughout the day akukho ukukhathala ngoba imvelo una inama multi amino acids multi vitamin and minerals asike isitshalo engisaziyo esi rich njengedandelion so mina ngeke ngasidle uthi ulale for few minutes and usukulsalude operate as if ngathi with no energy drink so sengisho ukuthi ke uma uzodla kahle awidingi energy drink uma udla kahle uzophila a long life without uqaqanjelwa amathambo without izinto eziningi so ugwema izinto ezithile seasoning zakho awabe natural and uma ugula ukwazi ukuthatha ke lo garlic powder ginger powder or turmeric ukuhlanganise ndawonye uphuze shaye futhi naleyo flu leyo ingakho ngithi khona lesikole sathi enza ukudla kwakho kube umuthi wakho khona uzogwema ukwenza ama umuthi imithi kube ukudla kwakho ngoba ngiyakutshela khona abantu uma beya ema ebedlela babuya nama prescriptions aqhaka ukwenza adidu sathani so into engathanda ukisho ukuthi ke njoba sithi ke singabe ngabade lokho kuchazani inyama yakho has the same mineral content than as umhlabathi so le mineral content elapha siyayidinga la so ukudle sidlayo okuthatha leyo content khona sizoyifaka ibe khona la so angeke lokhu preserve yama chemicals yeah ukuthi ke sifuna ukunandisa uma ufuna ukunandisa ukudla thatha ogarlic with no ama sedatives additives with nothing if ugarlic awu ugarlic so mina uma ngithenga noma ngayinto engithenga ngibheka ama ingredients yini le ngithenga ngoba ngithenga lokhu angifuni ukuthenga lokhu kanti ke ninginika ingulube esakeni so ngiyabheka ay angifuni lento ay oh nakho hay ngi right khona ke ngizophila i life engekho strenuous
mhlawumbe nje masafika ekuthenini kwi-GMO khona abantu bezocaciseleka inshallah ukuthi uma siqala ukuthi yini i-GMO mhlawumbe isiza ngani noma imosha ngani nje ekuyale esiyaleni sawo kubaluleke kakhulu ngoba usuyibekile nangodrinki nakudla shuthi nje into ebalulekile ukuvuma ukuthi umvelo nqanga uthini nanongaphikisani nemvelo ngoba once waphikisana nemvelo uba senkingeni shuthi ke inshallah uma yala nje kwi-GMO yilokho ngobaluleke
ikhona isikale kwi-organic organic ukudla lokho ama-veggie ngendlela ayiyo since emandulo yabo into yayinaturali uma uyidla 100% benefits mase kwafika abamhlophe bathatha imbewu abayibona ukuthi le mbewu i-weak kodwa ke manje ke uma ke sesi-add i-gene yeselesele kule mbewu yabo igene yeselesele then lembewu izokwazi ukwenza izinto as extraordinary yeah hayi into ordinary but extraordinary as if ngathi lento iyislwane ngoba wena uzothi udla utamatisi kanti usudla iselesele ngoba lo tamatisi izohlala for iviki for 2 weeks eshelfini ubusuka lo usuka khona for 1 week mhlawumbe lethe usuka eCape Town uzohamba yonke leyo ndlela ufike la uphinde uhlale esitolo before uzungena ebhodweni lakho ubuye uhlale futhi okuningi namhlanje sebekwenze kwa iGMO so umuntu engathi udla lokhu kanti udle isilwane segene abafake kulokudla lokho as much as ukudla ku chemicalized kodwa ke sebenze intervention kwimbewu eyiningi ekhona and ke one of the major leading GMO crops umbila as much as namanye ama veggie nawa asengenile so mina ngeke ngibe umuntu ke othanda ukuyibamba lento ibe very simple yabo imfino le kaqadolo hayi mina ekhaya uma kuthiwa ke kumele ngenze ingadi leyo ngadi le izongena ebhodweni ngoba kuzobe gcwele imfino kaqadolo lapho and ingene ebhodweni ngoba omunye umama wangitshela enye imfihlo wathi uyabo ufuna umuntu edlise upoison thatha imfino kaqadolo thatha imfino le kabhatata mase uthatha amahlamvu lawa entsango ukuhlanganisa kokuthathu ukugqobe umphuzise kona izonutralize lo poison loyo obwadi ungamjuqa so manje ke uma ke sibeke eceleni intsango imfino kabhatata ekhaya iningi ekacadolo yazi nawo imila ngoba imilile so mina ke ngiye ngithande ke so that ke ngike ngeze ngiphume ngiyothenga iqabisha anti GMO ngiye ngithande ukuthi ngibe umuntu oba nalokho akutshalile Ngoba ayikho into e-GMO kakhulu kulokho indigenous. Ocadolo esibadla imfino zakhona, obhatata, imfino zamadumbe, mina ke ngithanda imfino yalokho. Then ke sengedake ngama legumes, mhlawumbe sithenga obhontshisi, and obhontshisi khona ama lentils, khona ama mung beans, khona ama small white beans, ama broad beans. So kuningi okukhona. And usungabuye u-add fish ngelinye ilanga, ngelinye ilanga u-add inyama, ngelinye ilanga u-add amasi, ngoba amasi anjenge-plain yogurt a-add probiotic, which is also good for i-digestive system yakho. Ngoba umzimba ugcwele i-bad bacteria ngenxa yokudla esikudlayo.
Mhlawumbe nje ungixolele ngizokuvala nje ngenxa yesikhathi, iminithi nje lodwa inshallah, sizothola nje isombululo ngoba ngiyazi ukuthi kuningi ongakusho, futhi nencwadi oyibhalayo ziyachaza futhi ziyakha. Inshallah, uNkulunkulu akuthathele for lock with more special ubaba wakho lo owayimelidini mhlawumbe iminithana nje elincane inshallah usiphe nje isombuluko ukuthi mhlawumbe singenza njani inshallah.
Isombuluko sokuqala nje yabo into oyithengayo angeke uzwe i-guarantee. Isombuluko sokuqala kuleyo ndawo encane onayo ekhaya, tshela something yabo imfino kabhatata imila njengokhula ngeke uzwe iqede and ayiwadla amanzi amaningi. Sometimes ungathi sifuna utshala kodwa kutshala ispinach and ispinach uzichelela njalo and ispinach uzochop leka bhatata iba yihlathe and mina nginandaba nobhatata ngoba yi-starch leso nginandaba nemfino yayo. So ngibe umuntu ke kuleyo ndawo ke ngitshale engase ngikutshale kunama pepper akhona, ama red pepper, green pepper ukhona engadini. Kodwa ke enye into ke futhi ke sidle into which is good. Uma ufuna amanzi, phuza amanzi, ungathi ufuna amanzi kodwa ke uprefer ijuice nama drink, uyeke sweet. Sweet is a waste of time. Yabo umprofethi wathi less food less sin. Asingabiki abantu abanjengeenkomo ubaba kwangikhuza ngelilanga ngoba ngithi ama data right singalokhu ngihlafuna ngisuke emasjid lokhu ngihlafunela wathi hey okuye ukuhlafuna uyona inkomo. So sabantu asingabi njengeyilwane to a certain extent yabo. So asigwemeni ukudla and uma ke kuyisikhathi sethu sokudla asingabi abantu abadla kakhulu, for example i-breakfast uyadla usuke ekhaya ufike emsebenzini 10 o'clock sekuyi tea time, 1 o'clock sekuyi lunch, udla zonke leyikhathi 2:30 sekuyisikhathi sokudla, ufike ekhaya ubamba 4 slices before isapho udleka ngako osukwini, uya kangaka etoilet udleka u-6, uya once a week etoilet. Ukudla ku-refined ikonakele ikona okusigulisayo. Asigwemeni ukudla, uma sidla sidleni ukudla okuphelele, whole wheat, whole grain.
Alhamdulillah, siyabonga kakhulu. Inshallah, ngelinye ilanga inshallah ndizobuye nisibone futhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ukuthula nezibusiso zikamdali mazibe kunina nonke inshallah.